machiegni e Otit Mach TV.
Saniri wantire period makoro jo Kenya idwaro ni mondo gol pachgi kata ka ng'ato ka ng'ato gol pache kaluwore gi wuok makoro seyangnwa ni jo od bura dwaro ni mondo dhir jalup ker Rigathi Gachagua oko. Mae period midendo gi dho ngere ni public participation kata dwaro paro mar jopiny mondo mi ong'e ka gidwaro ni mondo Rigathi Gachagua ogwe oko kata paro magin godo kopo ni opogore gi mano ero. Gweyo Rigathi Gachagua oko noken gima ne jopiny emano chako kata ok jopiny emano yango wach niri makmana ni mairi en wuok mar jo od bura emano wuok ni mondo ogol Rigathi Gachagua oko kaluwore ni dwaro mar jopiny kata ng'anyo mosekalo gieki duto te to osebedo ka wero ni William Ruto emano onego bed ni dhi kata William Ruto emano onego bed ni gwe tao kindeno ero. Saniri wanyalo wacho kata ma wanyalo chako bedo godo e pachwa en ni William Ruto kano geno ni ochiko ne Rigathi Gachagua otego kata kano geno ni oketo trap ne Rigathi Gachagua modhi donje to bang public participation mokalo ni eri kata public participation mokwongo wanyalo wacho ni koro ochomo kama koro nyako go kwano diriyo kata kama nyaka koro ne ni otego mano chiko ni eri embe odonje iye kata en mako kotang tutegu ni eri dhi make mokwongo. Manero kaluwore ni paro mar jopiny nowuok mopogore gi gima ni jigeno kata kama ne jopiny nitiere public participation mokwongo paro mano wuok opogore gi paro mane nitiere wi ji mang'eny. Mokwongo wantiere gi ji ariyo Kenya kaeri manyaka sani wanyalo wacho ni gin jotelo mag vijende. Ok wanyalo wacho ni gin jotelo ahinya kaluwore ni onge ng'ama oyierogi mak mana ni kaluwore gi umbgi gisewuok kinde duto ka giyango ni gin e jotelo mag Gen Z kama eri wang'eyo ni achiel kuomgi iluongo ni Kasamuel to achiel kuomgi iluongo ni Morara Kaboso. Pogruok nobedo odiochieng' no ero kata pogruok manobedo odiochienge mokalo gieki ne ng'isowa ni ji ariyo gieki achiel kuomgi nyaka sani koro osebedo enemy mar jo Kenya kaluwore ni giyango ni ousogi kata giyango ni ok represent dwaro ma margi. Kama eri en wach manomiyo Kasamuel nyaka sani eri oselus moko kuom followers makalo 16,000 otieno manyoro kende. Mama eri miyo wang'eyo ni jo Kenya kinde magi amua gi chuny achiel ni gidwa goyi piny to gigoyi piny kaka gidwaro kata gigoyi piny kaka giparo no ero. Mano ero kaluwore ni kinde mar public participation Kasamuel nogolo pache kata Kasamuel noyango ni en o support ni Gachagua nyaka dhiyo. Mano ero ne en pogruok gi support mar Kaboso kata Morara Kaboso manyaka sani osenyono piny kendo dwache nitiere gi jo Kenya mang'eny ni mondo ka Gachagua dhi to William Ruto be nyaka dhiyo kaluwore ni gin jok manoyier e tiket achiel kata jok manoyier kamoro achiel manyaka dhi kata ka gidhi to gidhi kite. Kapok adonjo e story mang'eny kata kapok wiya wil anyalo wuoyo ma wiya wil rwaki kaeri jahera mar Otit Mach. Ka in wendo kata kama chieng'ni mokwongo wakwayi ni kik wiyi wil ma ok isubscribe kata kik wiyi wil ma ok iriwri kodwa e channel ni eri ibed achiel kodwa kinde duto kaluwore ni marwa en go mbaka e weche mag siasa kendo winjo opinion mag jopiny kaluwore gi pachgi e weche madhi mbele Kenya kaeri kata siasa madhi mbele Kenya kaeri. Penjo man godo mokwongo kiin kaluwore gi public participation madhi mbele ni eri ineno ni Rigathi Gachagua mondo dhiyo kien koso imbe pachi ntire ni Gachagua kadhi to William Ruto be nyaka dhi kode. Wena pache comment section kanyero ona gimora mora ma winja mondo mi wang'i ka paro mar ji te chalre kata paro mar ji dhi nade kaluwore ni kaluwore gi weche mag MPs kata jotelo mag Kaluo mopogore. To miyo ng'eny ji bedo confused kaluwore ni nyaka sani eri wang'iyo ni nitiere moko kuom jotelo mag ODM mosedeclare ni 2027 gidwaro ni mondo piny Kaluo osupport William Ruto kata piny Kaluo osir William Ruto lwedo kaachiel kuomgi en Mbadi ma kinde manowuoyo nyatike noyango ni en owuon 2027 odhi siro lwedo William Ruto. Koro maeri ema miyo wapenjo ni kaka japiny Kaluo nyaka sani imbe intiere confusion ni kata isedonje confusion nieri koso in gi stand mamari kaluwore gi siasa madhi mbele Kenya kaeri sani weno pache comment section kanyero. Achiel kachiel kwa dog story nieri mana ka niwinjo story wa ma okalo kata video mano wachako godo odiochienge mokalo gi kaluwore ni ndalo mang'eny pok wabedo kaeri kendo sani waduogo full swing mana kaka ne wantie mokwongo ne wayango ni e chieng' mokwongo kata for the first time jo Kenya dhi tiyo gi article 150 e constitution manyien mane ochakore 2010 kaluwore ni en article mang'iso maber mpangilio kata ng'iso yo ma igolo godo jalup ker e komno ero. Magi gin proses mosechakore kaluwore ni motion nosebedo tabled gi ja od bura e od bura Nairo. Sani ji nie public participation. Bang' mano bro dok ing'iyo ka a third mar od bura support motion nieri. Bang'e motion no ero dhi e senate. Senate bende two-third margi ko support tikalo ni jalup ker owit oko. Makmana ni kinde mag public participation, wanyalo wacho ni paro wuok mopogore gi mani geno, kaluwore ni jogi nogeno ni ji dhi wuoyo wach mar golo Rigathi Gachagua, kata duoko mane gidani giwuo godo e public participation, ne en ni Gachagua igolo e kom, kata Gachagua dhi mbele gi tich. Makmana ni kaluwore gi wuoyo kata kaluwore ka weche dhi mbele, ji opogore kata ji owuok gi paro mopogore ka discussion masaniri ni e mesa, en ni kufa gari, kata kufa dereva, kufa makanga. Kama eri en rangisi ni ji dwaro ni mondo jogi te owuogi kata jogi te odhiyo kaka idwaro ni gidhi Nairo. Mano bire kinde manyaka sani, jomoko wacho ni gin ne gisewe William Ruto ni mondo tiek term ne odhiyo, kata gitiek term gi mondo gidhiyo kaka gin Nairo te kaluwore ni ok dwar gi e komno te, nikech onge gimoro amora ma gisetimo ne jo Kenya kata onge gimoro amora ma gisetimo ne jo piny. Maeri ema miyo wacho ni otegu mane William Ruto chiko ne Rigathi Gachagua nieri, samoro nyalo lokre kode kaluwore ni jopiny nyonogi kata jopiny ka olu dwachgi kata ka jo od bura oluwo dwachgi kaka gidwaro, to ranyisi en ni ji ariyo gi eki nyaka dhi te, kata ji ariyo gi eki ok dwar nengi e kom mar ker kanyo ero. Emomiyo kwayo pachi ni wenwa pachi e comment section kaluwore gi story nieri, kata wenwa pachi e comment kanyo ero kaluwore gi wach nieri. Mar ariyo maduong' e pachi en dhao manowuok nyoro e Bomas of Kenya, kama aseyango ni kaluwore gi story ni kachakore, ni ka Samuel gi Morara Kabosso noromo kamoro achiel, ka Morara Kabosso noyudo kinde mapek bang' guns kata jonjore moko donjo kuome gi gocho kata goye gi kombe, moyudo hinyruok manyaka sani yangono ni nosedhi e od thieth kata yudo thieth. Kendo nyaka sani eri, moko kuom josiasa madongo noseyango ni nyako manochako lweny ni kata manobayo kombe gi eki nosebedo identified, kendo yango ni obila mondo manye kama entiere mondo kawne atua kata kawne ondama kaluwore gi kelo tulo kata yango tulo e public participation. Miyango ni nodhi oketho function mar sirikal ma en public participation. Koro wach public participation kaluwore golo Rigathi Gachagua nieri, golo ji mopogore kata golo paro mar ji mopogore kaluwore ni jogweng' gi Rigathi Gachagua oyango ni onge kama odhiye kata kama Rigathi Gachagua dhiye onge. Kadwachgi en ni ji ariyo gi eki kawuok, to giwuok gi te kaluwore ni gin ne giyiero William Ruto nikech Gachagua kata ne giyiero William Ruto nikech ne gichung' gi Rigathi Gachagua. Ng'eny jo Kenya kata jo Kenya ma oko bende onyono piny ni ji ariyo gi eki nyaka dhi gi te kata ji ariyo gi eki ok gidwa neno te mondo odhiyo. Jo od bura nyaka sani motion margi en ni mondo Rigathi Gachagua dhi ka warito neno ni mane madhi tiyo. Dwaro mar jopiny ema dhi tiyo, dwaro mar MPs ema dhi tiyo, dwaro mar jo Mount Kenya ema dhi tiyo, koso dwaro mar jomage ema dhi tiyo. Koro wenwa pachi comment section, ka in wendo kairi, kik wiyi wil moki subscribe, ka in kodwa kairi pile, hit your like button. Iwenwa pachi comment section kendo support ni channel kinde duto en morwa, dwaro mokodi e story machielo.